Ka tahia nō te kāwanatanga ka whakapuaki mai I tētahi pūtea hō, hei aukati I te rerenga o ngā mate tawhiti ki Wainganui o tātou rākau taketake pēnei I te kauri. Tata ki te 14 miliona tāra kei te whakapaua e te kāwanatanga ki te aukati I te mate e kai ana I te kauri. Engari ai rā nei kua tūreiti kē, nei rā te pūrongo a Whatitiri Te Wake.
Kua whakaeke mai te minita ki huakai waka I Manurewa ki te whāriki I te kōpaki nui.
This is an important issue not here in Auckland but right across our country.
Te kaumātoru irakati fitu miriona tāra te rahi o te pūtea rangahau I te mate kauri.
This is additional to the rest of the money for the Biological Heritage National Science Challenge and it is specifically tagged to tackling this issue because it is so important to us.
Engari anō ki ētahi o ngā mana whenua, hei tā te hea mana mo te kawerau āmaki, kei te iwi taketake kē te rongoa.
O ngā muni e kōreruhia nei koe tā te minita, kāre no kia huri mai kia taka mai ki roto I ngā kete o te Māori. Whakaroa nau ki e rau ngā kupu atāua tūpuna, tōku kete anaka ki hoki, kei te kare kauana he mea he kapumangu ki roto, tō mātu nei kete. Hei mahi kia tīkina tu ngē te hea tu tangata, hei haere mai ki tō mātou tā, ki te mahi I ene mai. Ko mātou hoki e mui o nei ngā huatanga kei roto I tō mātu nei ngahere.
He nui ngā kaupapa whakarauora kauri, hei tā te minita.
This is about collaboration across our communities with iwi, with hapu and our scientists, but it also reflects collaborative discussions between Minister O'Connor and Minister Sage and I.
Hei tā tēnei kai pūtai ao Māori e tikana kia aro atu rātou ki te mātauranga Māori.
Core to all that we do is our commitment to supporting, promoting the inclusion of mātauranga Māori and kaupapa Māori research into our investments in this sector.
Some of our scientists have already learned a lot from Māori in this science challenge, and that's what we really want to do, is blend that knowledge together and move forward in a contemporary context in order to find a solution.
Ai rā nei, mā tēnei pūtea a huapaku nei e ora ai ngā rākau haimata o te waonui a tāne. Whatitiri Te Wake, te karere.